coming back for me. A star fire, a star fire, a star fire. A star fire at night has got me so lonely. Once by my side, you're always gonna haunt me.
Da 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 da